straight.
Riding through old rainy town on a cold train number one, filled with sad people on their way home. Then she stood with those cheerful eyes, talking with some other guys, brought some other girls with her too. An optimistic avenue, and I found out how there is still some joy left in the world. Going most the last time I felt so glad to be alive. I can be no days, oh days, oh days, in now. Some joy left in the world. Can recall when was the last time I felt so glad to be alive. I can be da 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 da